kana kina nani nilijua gayo mambo sikufatiri ambona linyamaza kimya sikutaka kuyaweka wazi leo sikuoni daima.